Hariho umugani baca ngo wasize amavuta niba gusiga amavye.
Eh.
Eh. So byanyihanganire ku migani.
Meili, special thanks kuri ntuze abantu bavuga neza kushimira cyane muri muri mu muzo w'umuziki nibande.
Yeah, yeah, entertainment.
Ishuye na nshatse kuvuga umuntu cyangwa abantu ubonamwo umugisha.
Imana, Imana igakorera mu bantu.
Imana ni Imana.
Imana akaba family, akaba n'abafans nyene bashigikira nk'abibona.
Bajya bo bubahwe n'aba bosi ba.
Nibo nibo bari
n'aba bosi. Mve
aho ndabakunda n'abapenda sana. Arabantu 37 ngahaye deja bari kubarankurikira kandi nka baza kuva uruko duhejeje.
Ikiganiro wadukoresheje turi kuri FM nta na chaîne ya YouTube
era afise.
Indirimbo ya mbere yaririmvyemwo ni indirimbo yitwa Insolite. Après araje mu ndirimbo yitwa Ararenze.
Video Vixen.
Yes, na wena nyene arabizi. Peut-être ari abantu nyene muri bo nyene adashaka kumva umwenga aramenje ariko uko bimeze kose. Ashobora kuba we nyene peut-être abivuze yumva isoni. Changi muri we yumvume ngo ararurenza ari Beyonce tu vois ariko
none abandi bitwitira ko bagoshigike mu gasanga sibyo
of course
basanga ni just nyene bya bindi byo kukubwira mu gabo sibyo
ndafize ama example menshi bantu bose ntibagumye bashusha kundirimbo zibiri ni wacu bunuri gitangaje
Oh, umva ho nagenda hose nagenda presenter ishuri ryanje abo presenter bose aho hose nagaragara nka Meili. Leo agenda hakurira nkazandaro nka ibiraka abantu bashaka ko ndabimba mu mariage ama event matandukanye ama anniversaire ibiteramo byo guteramisha abantu akaba hariho nange ma competition agenda atandukanye bambwa ati wako mu watsinze ngahaye urasa amahigo yo kujya kugina ndagenda no kugira mu gishinwa aho narimbye mu gashinwa ntacyo narindi cyane mugamba natanye kibanza cya kabiri avye ndabishima gucyo nyene daniho nage ndagira mugabo com nari
so imbere yo kuririmba insolite je una mwari bwigere mwumva Meili aririmba izo competition yagiyemo ni nkazi ya za prime music ni nkizi muri ko murategura ariko urumva uri muri nta music yawe bakuziko usubira mwiza abandi ubuzwi n'abakiriya biwanyu bo mukabare
cyo gienda byuka nta YouTube abisa inbox biba bimeze gute none
inbox
murayaga
Bo.
My respect to my brother, just thank you so much. Collabo, Pampana.
Bo, jina wikugi, abantu bose ni bameze cyo kimwe. Meili arashaka kuba abona ko ari umustar akomeye. Eh muri we.
Icyo cyo cyo inbox nta cyishuye mugabo.
Niko sinagwa gishike. Eh inbox turashaka kuvugana cyane ni tunavugana. Kubera ko ntabwo ari itegeko.
Kabisa bifese ndofoni zemanuro utanga nk'umuntu baririmbye amaze kubona byinshi mu muziki
imanuro utanga ku bantu bacaruka
ego
kubera ko hariho nabakoze album na album no musi twarabibagiye birasaba kugendeza ikirenge hasi nubone ngo umunsi ngo barakwitayeho abafana n'aba hypocrite men barakuraba twubigira nk'inda mwikabutura urumva bakakuraba ingene bita imbere nk'umufuko bishati nk'imburiro ya bucuti urumva ngo kijya gihimbi ngo ryambwa
vraiment ni hari bwagere hari akirika
voilà ni pole pole twende umva hari akaririmbo kame gahita inzu ci wumva umengo wewe uri Beyonce uri Maria Carey man slow by slow
last time twa tufise Meili ni muririmbyi kazi twamenye kubera wewe bamwe twese muri entertainment turavuga ko twamenye impano yiwe kubera wewe ariko tumaze kumubaza aratubwira yuko Bface atari genre niyemeje yuko ashora yatubwiye ati abamenye muri vyinshi arabamenye muri chine wewe ubyakira gute igihonye umuntu wazanye adashobora kuvuga yuko izina Bface rifise icyo cyo ryamaze mu buzima donc mu muziki wewe
kabisa ngico nikintu nicuza
ngo
how do
you nicuza kubera urabona iyo meme nabantu bavuye hanze bavuga yuko muziki abarinzwe bakwiye gufatana munda kugira bashobe gushika kure hamahaga hanyene mu Burundi hanyene mu muziki wacu nyene bagacho batwa kuzibiranira ibiraro mu gihe umwe atemera yuko umwe amufashije ukuboko kosanga kwaza ariko haza izindi impari cyangwa kwaza ibindi bibazo usanga nabantu bamwe bamusanga baguye mu mitego donc ukwicuza kubaho kubaho Bface kintu nkicyo gishisuka cyumva wowe vyakira gute
bo hariho umugani baca ngo wasize amavuta niba gusiga amavye
eh
eh so byanyihanganire ku migani bizarre hari abantu nyine usanga muri bo batari ho connaissance kandi je mu kubikora sinari niteze impembo kandi mu byo yokora sinibaza ko bizonca intege yo gusupporting abandi nibaza yuko wenye narabizi ikiganiro wadukoresheje turi kuri FM nta na chaîne ya YouTube
yarafise
indirimbo ya mbere yaririmvyemwo ni indirimbo yitwa Insolite après araje mu ndirimbo yitwa Ararenz
video vixen
yes nawe nenye narabizi peut-être ari abantu nyene muri bo nyene adashaka kumva umenga aramenje ariko uko bimeze kose kuba reconnaissa ni kintu gikomeye mu buzima kandi Jesse ndamusavye ngo abe reconnaissa sindamusavye ngo aze kuvuga ngo namufashije ibi nibikenewe vraiment icyo nemeza neza aririmba neza numukobwa mwiza afite lukazi no kwatinga ariko ikintu cerekeye gucuba bugufi nico gituma umuntu aba umuntu nibaza ko je nanje kubaho nshitse ni kubera ko naragirageje ku blessing abandi nabivuze kare
kabisa
imana ihezagira uhezagira abandi
kabisa
je rero nimba ndabikora nta nyungu mba niteze nguza kumpa ko nta mahera mba nagusabye oya ariko kubivuga byonyene nibisanzwe avyemera atavyemera arabire kuri we sivyo none kubera ko ntawo mufatira ku inkongo uvuga ngo warago abanyagihugu abantu badukurikira aba babizi jewe ndibaza yuko muramaze kwibona ko ndamufata ukuboko naragerageje uburyo bwose ibiganiro bitandukanye no kwa minushi naramutwaye nawe ndaguhamagara rero jeyo numvise umuntu aririmba neza birambabaza ingene batamuzi ushako bazi nibaza abantu benshi tumaze gukorana ndumva nyene mbabaye yaba mfise nk'ingene ari kintu nshoboye umengo no kugira umustare muri dejour mugana navyo nshoboye ariko ivyo nshoboye kujya bavuga ngo karizo kimenegiye gaho gahambije ivyo nakoze narabikoze ugerageje kubiraba avyemera atavyemera nti mumukondane arafise igituma arashobora kuba wenyene peut-être abivuze yumva isoni canke muri we yumva umengo ararurenza ari Beyonce tu vois ariko ni vyiza kugenda pole pole ukagendeza ibirenge hasi kubera ko nibaza yuko umuziki urafisa ama limite sivyo
kabisa
umuziki urafisa ahantu ugera bikanka kose turafisa ama example menshi abantu bose ntibagumye bashusha ku ndirimbo zibiri ni wacu ubona uri gitangaje
kabisa
kandi jewe ico nemeza ndabisubiye mu Meili aririmba neza ni naco gituma namurondeye kandi je kuba namurondeye muri Insolite canke muri Ararenz nari kurondera na Shani Queen ariko narondeye itala sinarondeye izina ry'umuntu
itaraja habona
je ndondera abantu baririmba neza sindondera umuntu azwi ariko ico nzi cyoco
nivyo turafise na
Yvette twararirimbanye muri siko yari ijya chorus abantu bose bazi ngo ni Shani Queen urumva mugabo urumva inyana aririmba neza hari izindi ndirimbo ziyuze so imbere yo kuririmba Insolite jewe mwari bwigere mwumva Meili aririmba izo competition yagiyemo ni nkazi ya za Primusique ni nyizi muri ko murategura ariko urumva uri muri nta muziki wawe bakuziko usubira mwiza abandi ubuzwi n'abakiriya biwanyu bo mu kabare
ico giyenda vyuka nta YouTube
eh jewe ndibaza yuko jewe naryohewe nanje mbonye bamumenye kandi naryohewe no muri sangano awadi yabaye wa kabiri hajya je natsinze deux fois natsinze incurize nabaye wa mbere nshimba no wa kabiri
kabisa
bisigura yuko umuntu nafashe ukuboko mbonye ashobora guca ko ba MB data agaca ko bande ni réussite kuri jewe nta nyungu jewe nkeneye mugabo ndagiyegwa umuntu nashigikiye ariko aratera imbere kandi kindi naco n'umuntu avyara umwana agaca bikimuga ntiyavura kamara senka acavura nukura arababara mugabe yufashe ukuboko umuntu ukabona ati ariko aragenda gucya atera imbere
kabisa
ni bless ni blessings kuri jewe
kabisa inbox biba bimeze gute none
inbox
murayaga
bo
my respected my brother just thank you so much kolabo pampana
abo je nabikubwiye abantu bose niho meze cyo kimwe Meili arashaka kubabona ko ari umustar akomeye eh muri we
icyo cyo cyo inbox niho atishwe mugaho
niko sinagwa gishike ko eh inbox turashaka kuvugana cyane ni tunavugana kubera ko ntabwo ari itegeko ariko icyo nzi cyo cyo numugenzi wanje kuva muri 2012
muhuriye muri
2020 ego umva nikera kuva taraje muri shine kuva host twarabagenzi
kabisa bifeso ndofonize impanuro utanga nk'umubaririmbyo amaze kubona byinshi
muziki impanuro utanga ku bantu bacaruka
ego
kubera ko hariho nabakoze album na album no musi twarabibagiye birasaba kugendeza ikirenge hasi nubone ngo no musi ngo barakwitayeho abafana n'aba hypocrite man barakuraba twobigira nk'inda mwigabutura urumva bakakuraba inkene bita imbere nk'umufuko w'ishati nk'imburujwe ya bucuti urumva bakakubona bagapowesha gusa urumva ariko ni vyiza cyane gose kuba ugenda nyine umenya ati je uko biri kose nga umuntu agigwa n'abantu umuntu agigwa n'uwundi nimba umuntu agigwa n'uwundi sinumva neza na neza ko hari impamvu nimwe yo guhakana ibyo wari
kabisa
umuntu yaragufashije si kandi nabivuze bero masitegeko ariko kuba hokonesa no guca bugufi no guyaga n'abantu kubana n'abantu neza ni kintu ciza gose kuko ndibaza yuko namwe munshingira ntahe mugerageje kuraba yaba umuntu muto jewe duhuye n'umufana wanje nkabona ko yangyoherere wari ko arantwenge nje mpagarara simba nzi ngo agomba nyice simba nzi ngo agomba nkubite mugabo mba numva nyine yampagaritse kubera gihohewe nyine yabonye b face mugabo cyo duziki uwo bazohura zovuga ngo kijya gihimbi
ryambwa vraiment hari bwagere hari akirika
voilà ni pore pore twende umva hari akaririmbo kame gahitinzu cyo umva umengo wewe uri Beyonce uri Maria Carey man slow by slow
ego ariko kandi mbere yuko tubaza Jackson ngaha nibaze neze yuko imigenderanire hagati ya BFC on the floor yari myiza bivanye nuko twagiye turabona uruherekererane rw'ibikorwa bihuriramo BFC on the floor na Meili turagiye kuri muri Ararenze hari ya twabonye muri ari mu video vixen pampana indirimbo Meili hit ndetse haba muri club hose
indirimbo ubona kivuga umva support yanje ari nto muri ivyo byose
oya sino vrem sino Yeah. Sino ahubwo nibaze neza ko ni impanuka
kandi jewe n'ikindi naco ntabwo jewe nari ntabwo na supportinze Meili wenyine hari haba abarapere benshi muri rap business hari abandi ba artiste mwumvise mu ndirimbo za mbere akija muri studio kandi ndirimbo je ndaterana n'imigisha mushaka mushimi muhobera mashe jewe ndaterana n'imigisha kandi nabo barayintera ni kuvuga nico gituma nabivuze please wanka kurongora inkende bwacu kayisangana meze umuntu ziko ufite ico mufasha kimufasha kubera ko ejo ntuzi cyazovamo iyo agifashije n'undi muntu agaca kudubla kaja hejuru yawe wowe uri igimiharo uvuga uti kweri ki ntagikoze essentiel nuko nagikoze atacemera abafana baracemera kandi si ntatege kuri rimwe
kabisa asante ndakunda flow za hitamu cyangwa na difference zo flow ziranyice zumuze ndirimba tsibiri
jari giye nibagira ni mistari mugabo
la difference cyangwa hitamu
ey Umura po umurunda harimo bwego na vina kuri flow z'ibisazi turavuna ntego vina ubutuzanira ubuvenge n'ibihanga turamena mu giswahili cyiza bavuga ko abarapere Kigali nimba munyumva muhunge kuri mikro na hashitse ntituvana tutabanana kama kawanta wacana tena mapema sana hey uyu munsi kuri stage ne jewe no bushaka rudaciye abagabo ruza guca imana kuko nimba wa office ndu no munsi rakoroka kuko kumizuka mfise ushobora no guhabuka kuri battle rap wumfashe sinda mureka kiretse agize imana only gahaguruka niho numva ikigongwe nkavuga nti vaha wiruka nimba ubishaka uzobaze ndukangwa nibiguruka kandi tunakangwa n'amahenehene impene zige umurapu wo murundi hip hop narinda kwiga ahubwo arayo nkakivuka uza guziga ubanza kumurorera ukitegereza kwanza twoyigira kugira umwe nurire neza tane camira hamwe arondera huwaciye akana habura aca uciye ntimbaga ntawe mbonera nashatse kubivuga kenshi birananira ariko ko ngize imana nkaro nk'ubona itumira reka ndamuha ubu butumwa ndazaza zishikanira si jewe gusa bo biraje ishinga no murengera ubwa mbere na mbere ndaguhaye imiriwe ariko mbabarire ndabona wacerewe burya kukubona hano ubuntu nagiriwe harebye nahoze kenshi ariko nananiwe none ko ndakubonye reka nkubwire kimbakiye kandi ntuhave wiyumvira ko ndabonewe nyakuba wa mudiya kumwe ndasabye unyumvirize urazi kumwe wese azane bwibyo yakoze ariko sinobona amakosa ngo nshereze ngira ndaguha iyi message kandi uyibahereze genda umbwirire princess areke kugereranya Yesu
na Jean Pierre
kuvanga ibintu kenshi byo biri cyane tureke ubujama hama tube sense nta muvuga butumwa koresha tame biza ngo Yesu wanje no mu superstar mbega konza ndiwe yaremye aba superstar Jackson Bobo mare gute twomita yeah mitirinde zina kuko Yesu ara oh
ama wige gutandukanya mata n'amavuta ugabanye ububire no dusanga ku Yesu ataro
nje rumumbareza umukobwa bakunda na ingene nazo nzamwita
ninda mwita sute
yo let's go yeah defense on the floor kama kawa kama dawa nibwo mvugo ndigitwa kazoba ari fake pika saluti kwa ile gene na twende sawa
sizo weleki kudada deki
tena sizo meki hey ile gene hey, hili jino sichezee utapagawa mkari wa flow, wabina na show ata studio. Hey, wakinisikia na flow, wanatoa nduki, apa si banduki. Hey, sambamba kama kidevu na mstachi. Kino nataku kinishika sishikiku, kinibipu sibipiku, kinidisi sidisiki. Naogopo kama nyuki, mana nyuki haogopi hato kige na bunduki. Makaki ujinga sitaki nije uzumva fisi mbanye y'imistari hama nkibaruka vina umwami wa rap mu Rwanda no mu Burundi raps a fucking on my phone y'ibicina ndazidishanja nkazikuramo network na buhinga bundi ubuvyintiri wagatinya kuvyerekana akibagira kumukwe wisona hambwa bona kidogera hari nguri yo niwe nije wenyene ndi singa barapa 10
banarenga ko
hakabura numwe byuri gitwe ngo avuge ko iyo nabavuze ko byose atari byo koko yuko hari mwa bakiri ngo hey
thank you so much my brother thank you B-Face on the floor ebana just I B-Face nigera ndambira numuswa rimwe nawo muri rimwe tumaze kwa biganiro
byinshi tugira ndambira tuzafata amasabi ya Fisa B-Face
unyina Fisa yara
none imistar je ndirimo baje kuririmba norazi kiretse ndavyibagiye
kandi ndirimbo za tatu twazimenye urumva ndirimbo uraririmba ugasanga twaririmbye nico cerekana umuririmbyi
So okay, so guys, once we've seen Valerie and the star system, they can do a shimmy names, be first on the floor. Evan, a shout out to you, bro. Merci beaucoup. They want to meet.
Yeah, big up on yourself too, brother.
Kandi Jake, you need and if you're going to be twemere bunyene, you could not accompany Mikio Kigani, you know, Changhe, Mino competition, could have a
competition.
Tuzobivugana. Oh, it's akanya bitwemeye kwazo supporting abaririmbyi bazo batowe cyane nazo ariko batogwa.
Yes. Je nanje nibaza yuko na bikubwiye ikiganiro cyitwa Flow Time muranza n'impano nshasha z'abantu bamwe bamwe. Mhm. Arabo bazi nabo batazi. Mhm. Nico gituma igikorwa nk'iki iya gisupporting umuziki wa hip hop vraiment no kigwa inyuma kabisa.
Oh yeah. Merci beaucoup.
Merci aussi mwakoze kumakanya n'abari kuba n'aba behano muratanga umurongo.
Turawutangara kino musi byashobotse kubera umwanya.
Ya rero abifuje gutelefona ntibaturonke ariko batwumvirije bakagerwa na flow y'u Senegal na flow za Dinoji na Kere Supendo hamwe na flow za B-Face on the floor hamwe na mix ya DJ Alida hamwe n'utujambo twinshi twa Landry. Ya nibaze yuko baryohewe Imana ibahezagire mwakoze ku muno mwanya ndabaturi indirimbo yitwa Stamina ibandanye baryohera vuba ubu ico ni yemeje no kubanya international abarundi barantahuye nshaka ko nawe trange bantahuye. Yes
kandi byatabwe nuko
nyine
kandi bantahuye bazo batahuye igihugu cacu nazo batahuye abakuzine banje n'abakuzi. Yes murakoze
asante.
Oh yay obi
yeah
ebana urakoze cyane kuza
koze cyane kunyizera mu bandaye umushigikira Beyonce kuko urumva nk'ibi hariyo nk'abantu Beyonce nk'aba bakobwa dufate ukabona aya mantuze yabiguye ko ari byose kwati eh bya bintu no kubimeze kwanza ndabihevye none terasese z'ubuse donc abo bantu reba bahari abo vuga ngo baragushigikira hariyo nabandi bitira ko bagushigikiye mugasanga sibyo of course basanga ni just nyene bya bintu byo kukubwira mugabo sibyo
ariko Meili special thanks kuri ntuze abantu bavuga neza kushimira cyane muri muri mu muzo w'umuziki nibande
yeah entertainment
yose muri rusange yo the key genuine isi guys yo the key wambwe no mugyango w'abantu bari hafi yawo bakine ni management ni
oya si management no mugyango ni nkuko twese wo buzi ko office y'icyo contribute mu
dinamika ariko the key gari tsina ryawo
yeah none ubanye
tiye kuri ico kintu yarabageje uyu special donc abantu bashobora kugushimira ushobora gushimira ushobora gushimira hariho aba baba bari mu muryango wawe
yego
ariko ndavuga uretse n'abajournaliste cyangwa iki cyangwa umuryango wawe abakuzana cyangwa abake hari abantu bazokwama bari inyuma yawe ndashaka kumbwira mu bantu mwamenyanye mu muziki musanzwe mukora akazi mumenyana just kwera umuziki bakubera umugisha kuko ubu uye tuko turabona ko uri mu bakobwa tubona yuko ubu dutangwe gushyiraho icyizere tuzi ko batazosubira kunebwa cyangwa basubira inyuma
je ndamwizeye
yeah
I was born in 2013.
Okay.
Hama urumva niho naja mushinwa ha baraba ibintu vya ma competition baba bazi ko ndirimba barundi bo bahari yabwa ati meje duserukire shane uri murundi dufite ngahe. Rero urumva ndagenda just uwo nyene uwo musi nyene ayo ya competition mbandayita hanye. Hari urumva cyane urumva neritwa Meili of course niho izina ryavuye Meili kuko mva ntabwo ntatwitwa amazina yacu ye y'igifaransa nta mushinwa twa kuvuga Merveille nibyo ku.
Umva niho wakwigeza rya Meili.
Yego Meili ni Merveille nyene mu gishinwa.
Oh,
umva aho nagenda hose nagenda presenter ishuri ryanje abo presenter bose aho sinagaragara nagaragara nka Meili. Rero agenda hakurira nkazandaro nka ibiraka abantu bashaka ndabimba mu mariage amave ma event matandukanye ama anniversaire ibiteramo byo guteramisha abantu akaba hariho nange ma competition agenda atandukanye bambwa ati wako mu watsinze ngahaye urasa amahigo yo kujya kugina ndagenda no kugira mu gishinwa aho narimbye mu gashinwa naje narindi cyane mugaho mva natanye kibanza cyakabiri abiye ndabishima gucyo ni danihona ge ndagira mugabo com nari